takula ndirani kuno kunthawi farms msiku la lero pamene tufuna tikuphunziseni kapangidwe ka manyowa kapena kuti fetereza wa makolo amene timamutchula kuti biochar. Biochar ndi fetereza amene timapanga pogwirisa ntchito zinyalala zina zili zonse. Lero tikuphunzisani pogwirisa ntchito mapesi. Tuonesese kuti siku lomwe tikufuna tipange biochar kukhale kuti kulibata kulibe mphepo yankhaninkhani. Ndi mapesi athu tikawatenga timayasa pamwamba moto jomakhala ukuyaka kuchokera pamwamba kusika pansi cholinga chonena kuti mapesi athu ayake koma asachite phulusa. Tikayasa mapesi athu mene tawayasira chonchimu akamalizika kuyaka mapesiwa mpamene ino timathimisa moto athu pogwirisa ntchito madzi kapenaso doti. Mutha kuona kuti mapesi athu apsha bwino, so apapa ndikuonesani njira yoyamba yomwe timathimisa pogwirisa ntchito madzi. Mene tathimisa moto athu, chinthu chosatira nchoti biochar wathu watheka uyuyu titha kukathira kumunda mene alilimu mbewu zikachita bwino. So apapa ndikufuna ndikuonesereni njira yachiwiri yomwe timapanga biochar. Anthu ena matha kumapanga biochar kutali ndi omwe kuli madzi chisime ndi zina zotero doti limathanso kugwira ntchito. Apapa tamaliza kuthimisa biochar wathu nde tikuonesani mu vidiyo yathu ina pamene tikuonesano mene timachajira kapena mene timaonjezera mphamvu biochar wathu. Tikaonjezera mphamvu tikuoneseraniso mene timathirira kumbewu zathu komanso mene mbewu zimaonekera thanzi lake.